you and see the goodness of that love in that land of that living. Psalm 27 and verse 13 tells me katika nchi ya walio hai. Ni Zaburi 27 fungu ni la 10.